ndabona pa Zodiac zana anafusa security expert winage amena nabanga recommend kuti aya Malawi akufunika jani akufunika ndege izizi zakambidwa patangotha masabata ochepa Zodiac atapanga so interview ndi mtala winage amena manena kuti dziko iyi kufunika jani ma helicopter. Okay, kodi helicopter ndege ya a vice president mmene yachitira ngozimo kodi ku Malawi kuno kufunika tigule ndege kufunika kugulidwe ma helicopter a search and rescue inaye maganizanga ndokuti iyayi kuganiza motere ko ndene ndi kumene timatijani kukhala reactionary ku Malawi kuno olumazi omwewa okumwa abwino kulibe chitetezo kulibe sikulu ana zimene akupita ana kuphunzira panja ndi tikagule zima helicopter zina zake za nyato chifukwa choti ya president amwalira mu ndege nde panatenga nthawi kuti apezedwe kumangochi panopa panopa mmene ndikupanga video iye chiyambire ni chakachi kwaphedwa anthu angati over 30 kungophedwa anthu mmanyumba mwakugona ngati ku prison kuloka chani kupanda chitetezo kukufunika kuti kuperekedwe kai ma basics mena ananenera andarwin ake amene timatijani Abraham Maslow amanena kuti zokhumba za munthu simayamba pang'ono pang'ono kumafunika chakudya kumafunika security kumafunika love kenako zimene zoze zikapezekano kumayamba kukhumba zinthu zina ndi chifukwa chake anthu tikuyamba kumene ti zitsiru timafuna chabe foni ukakula pang'ono mafuna foni ya touch ukafika pena pake umafuna Galaxy ya latest or iPhone ndi mmene zinthu zimatani zimayendera amalawi panopa tili pa stage zero miseu konza after all anthu ambiri amamwalira pa mseu in fact mmene a vice president achitira ngozi pa ndege kwa mali ya anthu ambiri mu miseu. Miseu ya kunoko si yabwino. Magalimoto amene ali pa mseu ndi ena ake oti maziwe. Njinga zili barabarala. Komaso anthu ambiri amene akuyendesa magalimoto ali ndi ma license ya fake. Sanapangidwe train bwino. Zinthu ngati zimenezi. Lighting mu miseu mu chani dzikena. Konzani ma basics. Osamathamangira zinthu chifukwa choti kwachitika china chake ndegeyo izizabwera kalekaleno kuti anthu ali ndi ma basics azifeyo ziko tisamakhale reactionary nde ndikukumvesani amene munena kuti pakufunika ma high attitude rescue helicopter fine and good makufunikaso chani chakudya pajatu kufunikaso sukulu yabwino kufunikaso anthu in fact on balance titayika kumene kukuphedwa anthu kwambiri ndi kutiko mpeza kuti up malaria kodi za malaria zi mukupangapo chani kuli emergency yanji yonena kuti anthu ambiri akumwalira chifukwa choti akumwalira ambiri ndi osauka mubwezaso kukoko ku wash sanitation kukumwaliraso anthu ambiri kodi pakuchitika chani kuti anthu azimwa madzi abwino komanso samamwalire ndi nthenda zopeweka ngati dysentery ndi chani ndi makolerawa nde muchokaso pamene popo kuli security kuli umboli ndi zimene zinthu zikufunika panopa ku Malawi granted kwachitika ngozi granted anthu amva chisoni komano the sits and living the situation on the ground yonena kuti chinthu chimene Malawi ikufunisisa kwambiri ndi ma basics osati sitinafike ku top tier needs sitinafike uku kunena kuti chani komaso ma elites asayuze tragedy kupanga satisfy ma needs ama elites. Okay, mu video ineyo inake ndimanena kuti kunzuzu sikufunika airport anthu anandi basha kopse nena kuti ndeziko lituguka bwanji chanjani nanena kuti kodi nde mphepo ya kulasa bwanji imapanga interfere ndi sound anyway koma mwandimva koma mwandimva maganizo anga onena kuti siti kufunika ndege sikufunika dzima airport in fact all of stadium sikufunika stadium kumafunika basics ziko liende garbage collection in fact kufunika ma services ngatamene kuti kumuzingo wangu muja otolera dzinyalala omwewa olo mpapa ma toilet omwewa amu street kuli kulowa town muja amene kuti upite kuchimbuzi ngati kuti ndi chani ndi game inake yoti you should win zinthu za basics nde ineyo palibe munthu ka security expert kumbaya kumanena zoti kufunika helicopter kufunika chan zofunika ndi zambira amene kumalawi kuti tikufunika high speed train kumalawi kuti kufunika ma skyscrapers kumalawi kuti kufunika rapid urbanization kumalawi kufunika rapid ma radical changes ambirimbiri koma kuti tifike kumene koko sizingatheke ngati ma basics sanapangidwe okay ndimalize thought process ya ineyo ya airport okay tinatenga loan ya ndama zambira I think what $79 million kumanga Bingu International stadium okay natenga loan ija kuchoka ku China tizilipira be loan ija mpaka na kale kale kumene mutakhala pansi phe ndikuganiza bas katenga ndama zambiri mbiri fodia pachaka timagulisa wa ndama zinga mina ndimaona ma figures kata timapanga what $300 million basi half ya ndalama zija ukaitira uko ku stadium kusangala sandani anthu akusoma nyumba ndiye musamaone ngati kuti dzitukuko zinazi kuti chioneke kuti tioneke kuti ife ndife ife zimango sangala sa my elites kunaberekedwa ma contracts kumene koko ndiye kuti anthu akupanga supply ngini chani koma kodi munthu wakuntandire akupindula naye bwanji panopa stadium ija kodi national team so ili pa tipu napanga kuti zinthu ngati zimene zija zimafunika kupita mamizi kukaika ma community ground abwino ama artificial turf anthu azipita kumene kwa chinyamata kumapindula kumene o kumacharge all 1000 kuti musewerepo game all membership basi kupita ku zingwangu youth center ija kukaika ndithu pamene pachapa volleyball court basketball court pena pake zoti ndi ma washing facilities pompo gym yabwino kuti achinyamata azigwisa ntchito zimene zichazi zipindulira anthu ambiri kuposa kukaika chino yake something grand tioneke kuti ife ndife monga dziko likukanika amene kupusha small things panopa chonji ine kuti ndingoyenda 1 kilometer ndipeza chimbuzi chabwino kuchita kukhala pansi pa seat pamakhala kangogo pamene popo taking care of chimbuzi kodi kumalawi ku nkhani ya public sanitation ipati munzuzu muja kuti munthu walowa munzuzu wafika ku mabanki ku khoti kuja kungayende bwanji kuti ukapeze chimbuzi chinake choti uphowe munthu ndiye don't come here kumazanena za ndege kumazanena za helicopter chifukwa choti mukuona event imene yachitika muziwe zoti after all ngozi za ndege zimakhala rare kwambiri atati kwachitika ngozi panopa 100 za ndege kuti muwerengesere ndi anthu amene amafa pansewu anthu amene amafa kwinako in fact ku Africa ko chani timati aboko hippos kill more people than ndege ndiye please chonde zinazi tiziganiza mwakuya tisamakhale reactionary ndi moto mpakaya ndimayikapo timaganizo ta ineyo emphasis on ta ineyo ndi anthu ena amabwera kunoko ase kutuluka thuku ta kuvuta kutukwana number one mwabwera pa page la ineyo ndimayika mavideo pandekha muli ndi option yondipanga blog muli ndi option yondipanga cha osaonera koma nokha mwabwera pa page la ineyo kuzaonera kuzamva maganizo a ineyo kena kumuzitena kuti kodi umazifira iweyo ngati uli ndi zero kwambiri kuposa aliyense bwanji iya ineyo ndi list ya zinthu zimene ndimayikapo maganizo anga sizoti ndimazifira nzeru nkhani za nzeruzo zizoti titha kukhalaso pansi ndikugambira naso popo koma wawa ndi maganizo a ineyo iyi ndi page ya ineyo uli ndi option osaonera singatheke bwanji kuti maganizo a ineyo azikhala ogwirizana ndi a inuyowo kumaganiza ne don't come here and come at me swinging over opinion Anyway, ndini Morton Baraya, nima kufira, ngati muma ndifira, so consider subscribing, liking, wanga share, umaziwa, antena ziwe, the world should know. Cheers. Ndawele ngapena bagi ya kuti security expert wina. Ndinaona pa zodiac, ndaona pa zodiac security expert wina.